Malawi watu wadani Malawi watu kuvutika kuvutika compromise by JK JK featuring by
Lexa Katswani
Ai Malawi watu
ABAKILI MULUZI MAYI JOYCE BANDA MUNTHALIKA Mutimenyere nkhondo ife tikulira osai wala my first born Kalindo ABAKILI MULUZI MAYI JOYCE BANDA MUNTHALIKA Mutimenyere nkhondo ife tikulira osai wala my first born Kalindo
Nthawi ABAKILI MULUZI MAYI JOYCE BANDA MUNTHALIKA zinthu zimaenda bwino dziko lathu lino kwambiri Maso mankwala amabezeka pena palipose dziko lino la Malawi Koma pano anthu akumwalira ndi njala kusowa chakudya Komanso akumwalira kusowa mankwala mzipatala Komanso anthu akuphana pena palipose Ndiye mkumati kodi tilowele kuta Malawi
ABAKILI MULUZI MAYI JOYCE BANDA MUNTHALIKA Mutimenyere nkhondo ife tikulira osai wala my first born Kalindo ABAKILI MULUZI MAYI JOYCE BANDA MUNTHALIKA Mutimenyere nkhondo ife tikulira osai wala my first born Kalindo
Vilala limanja ndi bambo amene yopanga mantha born Kalindo amene akumenyera ufulu wa Malawi dziko lino Komanso ababungwe womenyera ufulu dzukani timenyeni nkhondo Malawi akuyaka moto pano Bolani soni nthawi yanu ija ya ABAKILI MULUZI MAYI JOYCE BANDA apita MUNTHALIKA zinthu zimaenda bwino dziko lino Zoti timakhala ndi chakudya lero ndi nyimbo chabe Malawi uja lero anasintha
ABAKILI MULUZI MAYI JOYCE BANDA apita MUNTHALIKA timenyere nkhondo
Wala my face